baby, do better, I do, 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 yadda, dadda, 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 dadda,
I've got the finger and you've got the ring. Da 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 da